Lesotho, of course, we're joined by Lesotho Allstars, which is a group of well-known artists from the mountain kingdom, such as Puseletso Seema and Sentsho. The group has composed a single track titled Mokakalope. The song is composed in honor of the SABC Group Executive of Corporate Affairs, Hlaudi Motsoeneng, for pioneering the 90% localist lekker. We're joined by some of the composers, Sechaba, Mokoqo, and Mosito. Sentsho, Bontate Dumelang, and welcome to Morning Live.
Hey, I'm Mepali.
I'm going to go to the 90% local code. The type of leadership especially in the arts fraternity kwano Africa ka ofela me ri le ga kgeta ena ba ne ka ne di bontse di bipitla lo go boholo ha holo pita bentona tseo tsa go gona go nka diqeto tse tse golo ha kalokalo tseo ka gola go fitlhelela hona lo le tsenana go hona le batho ba bangata ha holo ba bantseng ba ba sokola ha holo di artseng di kwano Africa me hore be we ulaba bo aba a hlaba sekhinkha sa ho nka qeto e kgolo ha kalokalo e bontsang hona bo batsi ba tsela e wa shebelang dintho pele ka yona me ya ba ire thusa hore re fihlele mona mo re leng teng mo ho thusisa hore e thusa batho ba bangata haholo le hore le bane seng ba bana le tumelo e kgolo ya hore ha ba sa batla ho kena ka di-studio
Because this is 90% local content. Mm-hmm. One would actually think that it will just benefit the artists among South Africa. How is artists from Lesotho benefiting from the decision?
Okay, hola, me palike o revela. Hona re le artists tsa Lesotho re ne sentse re le registered mo South Africa di ntonse di company tse ding tsa South Africa. So e re thusa ka hore ere nyollotse moya wa bona mahlala batho ba ka bo mapiseletso ke batho ba holo ba khale ha holo be leng hore minono sa batswele molemo ho hang ke mkhona re la ga bona hore re tlameha hore joang kampong joang re kenyeletso hore taba ena re bontse hore le rona ka nnete re ya moela ge le ka matka di atlatse pedi re le ba sotho.
All right, jale pineng singeleng ena ka o qulela le sebeditse le mang
pineng ena re sebeditse le ntate Stofa lebitso la ke Mokakalope modibedi o tsebala ka lebitso la Stofa re sebeditse le Ausmogo re sebeditse le Puseletso Seema re sebeditse le ntate Lebohang Letshohla o tsebala ka lebitso la sefako sa menwaneng re sebeditse le
Mokakalope. Hobaneng Mokakalope?
Batho ba re tena re bitsa Mokakalope hobaneng ka Sesotho ho thwe moprofeta ha bokwe ha habo. Empa ke utlwa ntate Hlaudi a tlameha ho tshwanelwa ke lentswe lena Mokakalope ka lebaka la hobane ntho eo a entseng. Lentswe lena Mokakalope le bolela motho ya strong kore kore ya matla haholo. So ka nnete ke bone qeto ena e entseng a lokela ke hore re mmitse Mokakalope.
Le ring pineng eo ke a tsebe gore le santse le tla e bina ga moragonyana mona Morning Live fela e ring mantswe a yona le ring ga le motlotla mo
re mpa re fela re lebogang tate Hlaudi Motsoeneng modimo a re bolokelehe a re bolokele yena dibini tsa maAfrika ga re tshegetseng Hlaudi Motsoeneng re tshwaraneng ka matsogo gobane boteng ba gae bo tlotla bo fetola maphelo a dipini tsa maAfrika
fela ntle le pina le nana o ga ka tshetswa ka tsela e fenogemong ntata Sechaba
ke nana ke gola tsela e bobebe ke gola ke yone eo ya gore fela jalo ka ga sa bontshitse bokgatseke tabeng ya go nka diqeto tse tlhwatlhwa gagolo ke yona eo ya gore fela re tlile re tlhoka baetapele ba tshwanang le ene re tlhoka batho ba kgonang go nka diqeto batho ba kgonang go ikemela mme seno se ka kgona go thuseya fela le gona o ka se ahee gantle ga re kaga fela ga thusa gore batho ba jalo re dule re ba tlhokometse re ba beile mo ba tlhokang go ba re thuse teng go ba nnako e nngwe o tlo fumana go tle ha ke ba hloke le hona di tabentsena tsa kalaneng le bonono fela ga ba hloka ka ho hlohle ke tle ke hloka ma Afrika a gona ho nka diqeto and diqeto tse matla se ka gona ho fetola maphelo a ma Afrika ohle.
All right, e setswile single ya fumane
e ga re tsa tsena ke ga re thagola meletsa tsing la ka sheko e tlo bapala le
khotola pele thagola semmuso
ke thagola
semmuso pele ba buya gona ba
tsang ke mme ke thagola semmuso ka sheko mme ke dumela go hotlwa pekeng yona ina go tla go sane fela ga tlo leka ka go hlohlo go tle fumane go hle mo ke ka ga ya fikiswa nteng go tla ka marangrang mo fihlela le mabenkelo ohle ya rexan
ba hlomphe re le buila ho ga tatiana lona ha mora o nyana se le go tla le yona he
ba le buileng ke
bona ke that Sechaba Mokoqo and Mosito Sentsho representing Lesotho Allstars in a song of course praising Hlaudi Motsoeneng. So do stay tuned to Money Live, we'll give you a little bit of a taste of that song. We're taking a break now, the show continues after this.